info@codec.com.
Ochimu gozielo mundina, polisa jugu gozielo no munda mulu. Oki keke lo wa gozielo munda mulu. Mbiali no lue ni gozielo we uchimu. Je ume ke uchimu we uchimu. Obode kweli go na mona achimu seje. Obode bule gumuna de wamu ma euje we wamu. Umuodili ubone tizi ekuike. Obode kwelugo. Ako wako na mumu nebeli njimwe. Kukwa sa wane muna nopo eumeli. Umuodili ubone tizi ekuike.
Mwana mwansa kame. Njimaka njitu nago nye wanyi.
Leke mungu kwa kwa maila jasana kristi onye mwenye hapa na hapa mbo Mr. Matias Ezab sedi kenke chuku kwa mungu wakachine kisinakia yopute Charity Foundation ana hapo Igbo Love Themselves Charity Foundation. No one can go now. I know him here 2018. That you could say me here. I be a name, me home, and I need you. Who would I be cheating? I need you. When I would I do to the half for the home and I name me. Who would I be cheating? I need you. Well, for on to Tota. Now, if I got one ball, Tina alone would be up on a Kahadi show. Nando nwere ka ọla na ani Igbo na-eri nri ma birikwe n'ezigbo ụnọ. Maka na mmadụ niile bụ gị na-ofu. Maka na onye nwanyị Chineke si n'okere anyị niile site na mkpọsị ngwụ ya. Ya mere mgbe anyị bịara ebe a n'ọnwa gara aga, Chineke duru anyị gaa na mgbe anyị bịara ebe a n'ọnwa gara aga, anyị bụ 50 bags of rice wee bịa. Bulukwe the sum of cash of 1,254,000. Wee jagbapụta ụmụnwaanyị mụrụ nwa, ụmụnwaanyị ibe unu, ndị mụrụ nwa na Fetal One Teaching Hospital, Ebonyi State, Abakeleke Bunu. Wee si ndị mụrụ nwa ha kpọrọ nwa ha mee gịnị na-aba. Ma taata anyị bịakwara imepe ụlọ ọmama a. Anyị jikwa anọda 623,000 naira wee bịakwakwa gbapụtakwakwa ndị ejikwa eji na ụlọ ọgwụ Fetal 2 Teaching Hospital Ebonyi State. Wee sị na ọ ga-adịrị aka niile na-akwado anyị na mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Ndị be anyị kwenu. Ndị ngbo agbaja kwenu. Ndị obebe ngbo kwezu unu.
Ok, nta ma mebe na onwe ndị da arụkpọ ụlọ ndị akpere nwoke afọ arụrụ ụlọ na ya. Nta ma emegbu mebizi akwụkwọ na ekwe enyi. Kọkọsị anyị ga obodo ṅụ mama. O nwere ka ntị kee e tere nyala ụdị ihe ga lajara n'afọ a.
Ma
nke wetara ego eji ruo phone a ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs. Ndị na-ewetara ego eji ruo na under one month. Anyị si ka Chineke na Ebonyi steeti ana na-eme nri ka ndị mme na ndụ nọ n'aha Jizọs. Ka Chineke kere Ebonyi steeti ka ehe ụbara mmadụ, ka mmadụ ya kwalikọ n'ezinụlọ ndị Igbo love themselves n'aha Jizọs. Onye ọbụla na-akwado this charity organization, ezinụlọ ya ama nna ya ma Chineke, maka anyị na-akpọpụta ndị ama nna ha chọrọ echi, anyị na-akpọpụta ha si ama nna ha echizi na ama nna ya ma Chineke n'aha Jizọs. Onye ọbụla sotuye ego, onye ọbụla sotuye ego na this organization, ịlụrụ nwaanyị ọmarịcha ụna. Ekpere m bụ na tupu ọnwa a na-alụ ọzọ na-abịa, na anyị iche n'ofu n'ofu ndị na-arụtabere ụlọ nke anyị ga-akwaba n'ụlọ nke anyị n'aha Jizọs. Maka na agba ọsọ si n'ikpe iji maalụ mmadụ ka Chineke eji mee gịnị maalụ gị. Dịka Chineke zitere anyị dịrị onye inyeaka ebe mama nọ, Chukwu ga-ezitekwala anyị onye inyeaka n'aha Jizọs.
Chineke, anyị ekele gị, papa, imeela. Mama diri geze, Chineke ayi kiri ge baba imela.
Ayi na bapu na na fankana, na kampala. Nagamonso.
Lodekwa ọnwụ nwa kasị ewute ndị nne, maka n'ọnya chiburu ya ọnwụ ịdị naanị. Takwuwe ahụhụ nwa ga-etu esi anwụ nwa, ngwachi ehigo gị ọmụlụ gị kwụsịla abịa ime ohi. Wetakwuwe ahụhụ nwa ga-etu esi anwụ nwa, nwa gị dozi ya ọ bụrụ ije ebe ahụ ji nzuzo. Emeketa gbagbuo ya.
Oye dịka Chukwu onye Imo steeti donate window free of charge. Ihe ọ na-arụkwa mgbali million. Anyị sị na ọ ga-adị onye dịka Chukwu na mana aha Jizọs. Ebe o chetara ịkpọ Love Themselves Charity Foundation. Chineke ga-ezi na this foundation were ọrụ tụọ ya ọsọ n'aha Jizọs. Onye dịka Chukwu do dịrị gị. Onye ọbụla chọkwara inweta onye dịka Chukwu, inweta Igbo Love Themselves Charity Foundation, inwetago onye dị. So ị ga-afụ bedụ anyị gotere mama, ka mama yara dị n'ala rụzi na ute ka golonka. Ị ga-akwa siri na anyị mere mama PVC. You can see it. All PVC ceiling. So udo dị elu unu. Mere anyị chere n'aha Jizọs. Daalụ. Chineke gosikwa nwanne anyị nwoke nke bi Malaysia. Wetere gị eji tinyelụ mama dụọ a, ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs. Gosikwara anyị nwanne anyị nwoke nke wetere gị eji ruo furu mama ụlọ, ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs. Thank you very much.
A picture. Ike m na-eme maka picture. I'm gonna go to the bathroom.
Kuma kuma me ya